Ego nkuko ngwizi twasukina tuzo tuzana Sudan yo hepfo ivyo bikuba vyatanguye itariki 22 ivyo ubu hari kora irindwi zibiri zizohera ku munsi w'Imana igikorwa naho tugishikanye nubwo twatanguye n'abakinyi basanzwe bakina ngaha mu Burundi murazi ko inyuma y'uko tuzuje dukina urukino rwa Shani mu kwezi kw'indwi itariki 15 aba bakinyi twarabateguye ndwirahera hacazamo Selemani n'abandi batari bake naho ari abo mu batarashika mu gikorwa gushuka ubu turabona ko bimwe twavuga vya fizike turabona ko bari kwarekuma naho ucumengo hageze gukina ucumengo baradebukiwe nuko indwi twabakoresheje cyane murazi ko ku wa mbere kwa kabiri wa gatatu dukora mu gatondo no ku aprèsmidi kumugoroba nibaze rero gushika ubu ndabona ko na ekipe ndabona ko itangiye guseruka ndabona abantu bashobora gukina n'abavuye hanze narabonye sinzi ko arakaruka bari bamazemo iminsi ndabona nabo nyine ko biri ko biraza aho muvuga ko haragahaze n'aba bakinyi batarashika murazi ko bari basanzwe bari mu karuhuko mugabo benshi ku wa mbere bazoba tuza turi mu mugabo kibuga nibaze ko muri iyo minsi itatu iri imbere tuzoja dutegura murazi ko urukino ari ku itariki 10 tuzoja tugerageza nabo nyine tubaduze kote fizike kugira bashobore gutana iyo match ya Sudan
tugiye kurara mu bakinyi mwari mwatumye ko hari abakinyi twamaze kubona batakiri mu mugo w'abandi kubw'imvune mbega bo biroroha kubasubiriza
ego urabyi abo ngaho twari twatumye ko abakinyi bashika 30 nabo hanze 8 urabyi nka Frank wewe nibaza ko yari yabaye kuva akiri muri ekipe yari amaze igihe adakina nawe nyine yaraje avuga ko byaheze biranga Enoke nawe yagize marshanse araza arahura n'umuntu barasekana mbwa nawe nyine si cyane nibaze rero tuwavanze kuri iyi match ya Sudan du Sud tugerageje kuraba urutonde dufise tukabavanga nabo hanze nibaza ko atakibazo kinini kubo dufise barashobora gukora agahe kazi bajya bakunze gusa turashobora kuzoba ari kipera muri Shani
ngira ikindi kibazo umuntu ashobora kubaza ku rutonde musanze mufise mwavuze ko hari abakinyi batarashika mbega abakinyi batarashika muravya bo mufise ahamwe tusanga bo mwatumye ko bafise urugero ruri hasi kuri urwo rukino tushobora kubona basanzwe bakinya hani iwacu bafata kibanza cya mbere mu rukino rwo ku tariki ya 10
rero icyo kibazo nico tuguma twiyumvira no ngaha kandi urabona benshi baje bava mu karuhuko icyo twashitse kuko twaravuye n'abakinyi imbere yuko binjira muri lokali twavuze duti ni mukuru ushoboka koze kuko bagiye barashobora kuza kubera bari mu karuhuko ugasanga ivyo twarondera ntibikwiye nukuraba ingene bazoza bameze hanyuma twagerageza kubaraba hamwe nabo ngaha nico gituma duhimiriza abo ngaha twababwira ati ni mukore nta kuvuga ngo abani bateza gutangura ni mukore ku kibuga tuzoraba tuzoguma duhindura ama ekipe dushya mu gushikaho tuzoro ama ekipe tuvuga duti iyi ni ekipe tipe kandi noneho mu rukino rwa mupira w'amaguru urabona nka urazi wo mwimyenzo w'ejo hari uwitwa Selemani yarashoboye kwerekana uburuhe urabona ba Piero bose Fere berekanye uburuhe ni ukuvuga ko tuzogenda turaraba ayo madetayi yose kugira dushike kuri urwo rukino turavugana n'abakinyi ntabigerageza kubumvisha nibaze rero ko babyumva kuko benshi twavuga ko ari abaprofesiyoneli nuko kazi kabo mu kazi rero birashobora kwanga n'utegeze wabona umuforsa ngo ubukine nibaze rero ko twabyumvikanye ko ata kibazo tuzoraba abo dufise n'abazuba baje ku buryo tuzogira ekipe nziza tuvuga duti iyi niyo kipe izo dusinzira nyinshi bazoshika sura ko batarashika turafise nka Karim arashura kuzoshika ejo bizova kugira twamugatishije itike Rudi Mavugo nuko nyine naye numvise bavuga ngo rinda mugaje twamitufukana ntarashika nawe nyine na Fiston Abdulrazak nawe nyine wewe yaramaze gukatisha itike azoshika itariki azova Fritz itariki 3 hanyuma na Cedric azoshika ejo kubera buzi kibanza azoshika ejo mu Rwanda cafata umuduga zinga nibaza ko ari abo basigaye gushika niho tuzogerageza kuraba nyine iyo nivo yabo ingene bahora bakina kuko benshi urumva ukaruhuko baciyemo karashobora gusanga nivo yaragabanutse nico gituma mbimeza nkavuga ntimuraba amazina ni kuraba abe biwacu rega tubemeye barabishobora kuko urumva basanzwe bari muri zo antrenu aho nahantu ho kugabira cyane tukaraba gukurumva nitwoja ngango tuvuge ngo abakinyo ngani bani biyantrina hanyuma hageze macu bakuramo tuzogerageza turabe muzaba muri ngaho natawe kubona mu bavuga ngo ekipe izotangura mu ntege ya orange tugenda turagira umwe tugosora turaba umeze neza nkuko mwabonye n'umukinyi twa televizor cyaguma ntangaza kuri yafu twahora turondera ndabona ko ashobora kwakina umva nuko nyine kurondeza kugira dushobore kuzogira ekipe nziza ikintu kino tuduhe
turabye ku ruhande rw'umugwa wa Sudan yepfo n'umugwa warayitangaje benshi dusanze ku rutonde rwa FIFA uri imbere y'Burundi kibanza kimwe mbega ngo bamuramenye ngene umugwa ukina amumaze kuraba ingene ukina cyane cyane ko muri seka fangira mu 2015 gucyo muri Ethiopia mushobora kuba marabonye ngene ubukina
yego uravye umugwa wa Sudan nivyo uratangaza abantu kuko urumva uburyo bafise burakwiye kugira bashobore ukina neza nibaza rero ko ivyo byose bituma niki abakinyi benshi ba Sudan yepfo bakina muri Sudan yo haruguru kandi n'abakinyi bakomeye narabonye match yabo yahuje na Mali muri 2015 ndasubira ndaraba match yabahuje na Djibouti nico gituma nungaho ubona ngo Manchester ku côté physique n'abantu kuri kose nguvu barazifise kandi n'abagwanya nico gituma benshi barigeze kugira commentaire ngo ndareka abakinyi bakavunana nukubamenyereza yofuma vunikira muri entraînement akumubona agoyaguya muri match kuko ufise remplacement zitatu mu bisanzwe utezwa kurindirwa avuga kuti reka ndindire remplacement ya mbere ize kuba abo mfise bagwanye bikwiye nico gituma ubona ko mumangira ama exercice ya maduel kugira abamenyereye mu maduel nkayimeza nishira umupira imbere urumva hajya kuguma bashira umupira inyuma harimo nubwo bwo gutinya mu maduel umva rero turiho turabitegurira uko twababonye n'abakinyi bifizikuma bameze bien bakwana bakina imipira miremire nibaze umaze kubona nka Mariya basinze bibiri n'urukino rwangiwe nkaraba kabisa nkavuga ni abantu sabantu bo gutamugaza ubu rero nta kuvuga ngo Sudani ngo iroroshe cyane ahubwo no kugwana tumabatsinda tukabaje imbere kandi abakinyi bacu barashoboye nibaza ko hari habuze umuntu bavugura imirimo umwe amenye amakosa yabo kuko bonyine barivugira bati abazoza batevye ntituzobashiramo ahubwo tuzobwira n'ubashiremo abantu bo muvuga ibintu bimwe biroroshe nibaze ko bazoshika kuri uyu munsi w'urukino biteguye mu nzira zose ndazi ko babishoboye nicyo gituma n'ejo twabonye dufite imipira yo hejuru kugira bashobore kumigana bamenyere kugira kuri urwo rukino nibazogire ingorane.